Nkhani tu zokuti mwana kapena mai kaya tsikana agwiriridwa nje tikuziva ndithu ziliponse ponse ma wireless ma TV ma newspaper social media zikuchulukira chulukira nje mwina ena kumanena kuti izizi sizoona ndizabodza nzongo kamba chabe ifeyo tinafuna kuti tibwere kuno kubangwe polisi kumwe kuli nkhani ena yomwe yachitika nje tikufuna kuti tizimvere tokha tizionere tokha kuti kodi zachitika motani kubangwe polisi njetu dateni tonele limodzi malodza amina achitika.
Mlongo wathu anakwatibwa ndi mamuna wina wake amene ndithu ali wakumulanje chimene chinachitika anamutenga mankazo kaimu ali mlongo wathu mwakakhala naye kuchirobwe kuja anapezeka kuna kuti nkhani za lockdown izi anasamuka kupita ku Mozambique anatengana ndi mkazi wake atapita ku Mozambique kuja akhalako ndithu nthawi ya Italy. From there pamene last week timazamva kuna kuti akubwera kunoko ku Malawi ndi kuzasiya mwana mwana amene anali wote anamutenga kupita naye ku Mozambique iku komano kunoko ku Malawi mena mankwatira mulongo wathuyu anapeza lindana awiri omwe ali asikana wina wa 15 years wina ndi wa 10 years nde ataku mena machoka kuno anamusiya mwana mmozi emwali wankuluyu anatenga wang'onoyu atafika Mozambique kuja akhala nthawi yosei Friday ndi pamene sopano munthu jana zaimba foni mamunayo kuti akubwera kunoko ku Malawi akuzamusiya mwanayo wang'onoyu amati akufuna kuti wankulu amene ali kuna zamuone mphwake atafika kuno kuna zapezeka kuna kuti anazaimbira foni kumudzi kumudzi kuja anafusa kuna kuti kodi mkulu zioni ali kumeneko ndena kuja anakuti ali kuno ali kubangwe atafika pa bangwe anaimbira foni kwa mai kubangwe anaimbira kubangwe kuja anauza kuti mwana yodi ali kuti mwana ali kuno ana iyo janauza maji kuna kuti mumuze mwanayo abwele pano pa bangwe pakona abwela zaonane ndi mphwake kuti amuone ine ndikuchoka ndikutalikira ndipanga zina mai janamukakamiza anakakamiza abambwe aja kuti apite kubangwe konkuja akacheze mwana uja ndi mphwake uja mumasuka abambwe aja anakanika zinde zidachitika zimene zija mulongo wathu wa ku Mozambique uja anazaimba foni kuna kuti abwela kumeneko kumachonde akabwela kumeneko mwana ine ndikudabwapo kuteka kuti mwina mwake timakaikira kuti mwina mwake pali nkhani za masenga mwina mwake anapanga anapita naye kwa sing'anga famana ya madwaladwala kumasa madandala kwambiri mmimba ndi ambo akafika kumene kuma akakamize kuti pwere ku Malawi mwana mpite naye kuchipatala ndife kunoko poimva nkhani ija ndi pamene mayi amanena kuti iyayi tikoza kwakakamiza abambowa kumanga tachitadi kuti mwina mwake pali china achi chimene apanga zokhuzana ndi masenga ndiye kuti abambo wakhunza kusintha maganizo kapena mwina osabwera so ndikuthawa ndiye ndinapanga pulani yonena kuti kunoko abambo aja mwana tinamutenga kupita ku polisi wankuluyu wang'ono ali ndi bambo ake ndiye pamene pachona zapezeka kuti tinaka uza polisi a polisi anapita ku malo kumene kunali ndi sikana uja kumene ali mbambo aja a polisi ndi sikana uja analondola pamene abambo akewo abambo aja anakumana ndi sikana uja atakumana ndi sikana uja anacheza pamene pacha a polisi aja ndikumuzinga munthu ja ndikumugwira anamutenga mwanayo ndikubwera naye kunoko ku bangwe police station atabwera naye kuno mwana uja a polisi anatuza kunena kuti irozi laji la mulungu anatuza kunena kuna kuti mande titenge mwati atenge anawo tipita nawo kuchipatala munthu yo kumana musekera aliko mkuno kubangwe titapita kuchipatala kumene kujana janakaeza china chilichonse ndi nkhani zinatuluka kujako naweza tanaja amagona anaonse awiri kuti anapanga chipongwe ndi malizasa amene atuluka kuja tukakuta anaonse aja ndotali affected nde pano pa nkhani yake ndi imene ndithu tili kunoko ku polisi
onadi tikoza kutsimikiza pano kunena kuti ife ya polisi makamaka pano kubangwe polisi tagwira amene wa Amos Kumbani amene ndi azaka 34 ochokera mudzi mwawabu tiye juma boma la mulanji amenewa tawagwira kuwaganizira kuti akhala akugona anawo awiri winayo wazaka 15 komanso winayo wazaka 9 kutengera ndi kafukwamita chita waposhidwa pai zasonyeza kuti pambowa amene amakhala kuno kubangwe adachita akhala kuchita mulanduwu kuchokera 2018 kufika pano ndipo uthenga utatipeza ife monga apolisi kuno kubangwe apolisi athu makamaka a CID adathamanga kusakasaka mbambo amene ndipo pamene tikunena pano pamene tikunena kuti amene itamugwira akaonekera ku court kusida pompa amene iwo apatsidwa mulandu wa wogona ndi wana pa chingereze timati defilement omwe ndi wosemphana ndi gawo 138 amalamula adziko lino ndipo menda nenera kunena kuti nthani aliyonse kuchokera pano ameneyu akaonekera ku court kuti akayankhe mulandu umeneyu
ifeto kubwera kuno kuchifanya kuti nkhani zizi kuchulukira chulukira ma social media munde mosakamba yai uku zibambo wina wagwirira mwana yai wagwirira nzimai wagwirira ntsikana kufika pokutena yai wagwirira nkhuku yai mbuzi galu zikoneka kuti zafika pena pake ndifakira kuti mwina nkutheka anthu ena sakudziwa akumaona ngati zikamakambidwa ndi nkhamba kamwachabe tofuna kuti tsimikizire inuyo ngati alimbe polisi chigawo chanuchi mukulandira milandu yochuluka bwanji pano pafa zikumamveka ndithu ngati kuti zikuchitika pafupi pafupi komaso mkona kwanu mkona kuti zichitika zimenzi chifukwa chani
tikuza kutsimikiza panopa kunena kuti makesi zingatamene wawa tikuza kunena taku kuchulukirapo pali zifukwa zingapo zimene tikulingalira kuti mwina zipangisa makesi ziwa kuti achuluke popesa mafusa kunena kuti makesi zitulandira makesi zotani tikuza kungonena pano kunena kuti munthawi ngati inoyi kuyambira July munye July mpaka na September chaka cha 2019 makesi za meti na landira ndi 19 ndipo ndopa za kwera kwambiri munye ngo yomwe kuyambira July mpaka na September makesi za menewa afika pa 29 ndizo danda ulitsa ndito kutena kuti achuluka makesi ziwa kwambiri chidomeneu ogwirira ana ngono ndi nchitidwe wa upandu ndetu ife ya polisi chito yatu ndikuonetsa kuti titeteze ana kuti no tsogola ulikhale lowala nawu zikamachitika ngati zimenezi ife zimakhala zoti kuudza kwambiri ndipo pedi kunena pano ife monga polisi siti kukhala pansi ayi tiyesetsa kuonetsetsa kuti chidomene uchepe choyambirira tili ndi anzathu nthambi yathu ya community policing anthu amene wasakukhala pasi mofisa zathu akuthamangathamanga midzimu kukumana ndi mafumu komanso kuyenda masukulu mosiyanasiyana kupereka uthenga wonena kuti aliyense amene akuchita ntchito imenewu adziwe kuti nichochitikacho ndi mulandu mwachitsanzo kumakumana ndi mafumu kupangisa misonkhano kuwafotokozera kunena kuti azipanga ripoti ngati mdera mwawo muli munthu wina amene mwina wakwatira mwana wang'ono kapena akuchitidwa ntchito imenewu umene tikuti waupandu ogwirira nawo azititsina kuti ife a polisi ncholinga kuti ife a polisi tigwire ntchito yathu kuwatengera anthu amene wawa kumabwalo a milandu kuti akayankhe milandu yawo pali zifukwa zingapo zimene zikuchitika kuti no mwina ntchito imenewu ukule umene tikukhulupirira kuti ndi misonkhano yathu imene tikupangayi zimenezo zichepa china ndikusuta fodya ndikumwamowa mauchidakwa mukudziwa inu kuti munthu ukasuta fodya wachambayo mutu sugwira bwino yayi mapeto ake umaona ngati mwinake upanga zabwino paino chita zola kuika anthu ambiri amene akumapezeka kuti akupanga ntchito imenewo ambiri amakhala kuti mitu yawo pena pake mwina amagwisa ntchito mankhwala ozunguza bongo ndiyeno chimenecho ndi chimodzi mwazifukwa zimene zikupangitsa kuti ntchito imenewu ukule chifukwa chinanso chimene chikupangitsa kuti mnake ntchito imenewu uzikhala kupitilira ndi chifukwa mwina cha zikhulupiriro anthu ena amanamizidwa kunena kuti tikagona ndi mwana wang'ono tilemera zimenezo kwambiri amene amanamiza anthu amene mwina ndasing'anga zimene nzosatheka tikukhulupirira kuti munthu sungalemere chifukwa choti wagona ndi mwana yayi aliyense amalemera ngatagwira ntchito molimbikira tikudzipereka ndithu ameneyo akuza kulemera osati kugona ndi mwana nde ndikumalingalira kumaganiza kuti ulemera ifeyo ngata polisi tikukana zimenezo ntchito imenewo ndi oyipa sitikufuna zimene zipitirire yayi aliyense amene akhale akukhudzidwa ndi ntchito imenewo ife ya polisi timusiya yayi munthu amene tingwira timutengere ku koti akankhe mulandu
nje potsiriza malangizo anu ndotani kwa komanso kwa makulu anina makhalo akusungana akazi ndi atsikana amene
ifeyo monga polisi timafuna kulangiza anthu madera mwathu kunena kuti choyambirira apange atitsine kuti ifa polisi ngati pali anthu amene akuchitidwa ntchito imenewo omagona ndi ana achichepere ngati amenewo langizo lipitenso kwa anthu amene amachita ntchito imenewo kuti ifeyo monga polisi siti kukhala pansi yaye ifeyo monga polisi tiyesetsa kugwira ntchito imawo kadaulo wathu mpaka nakuti tionetsetse kuti aliyense amene akuchita ntchito imenewo agwidwe atengidwe kumbalo la milandu kuti akayankhe milandu imeneyi komanso mwina atipemphe makolo amene amasunga ana achichepere ngati amenewa tiyeni tionetsetse kuti ana amenewa atasamali bwino lomwe tionetsetse kuti mwana akupita kuti osati ana tisingowasiya kuti azingoyendayenda anthu ena amatengera mpata amatengerapo mwayi kumachita ana amenewa zimzachipongwe tafotokozere pano kuti ife apolisi makamaka uthenga umenewu ukupita kwa anthu amene amakhala ndi ntchito imenewu komanso mwina akulingalira zopanga ntchito imenewu kunena kuti ifeyo monga apolisi mmene ndanenera muja kuti sitikukhala pansi yayi tikugwira ntchito imeneyi usiku ndi usana kuonetsetsa kuti wina aliyense amene akutingapo gawo amene akukhudzidwa ndi ntchito imenewu omagwiririra ana ang'onoang'ono achichepere ngati ameneyo munthu ameneyo timugwire ife timutengere kumabwalo a milandu kuti akankhe milandu yake
ndi zimene zotu zomwe tinakutengerani zokhudzana ndi nkhani yewa kugwirira ana munthu ana ake omwe ndi ma stepdaughters koma ndi ake ndithu amene amalera ana amkazi wake kumagona nawo ana ang'onoang'ono wawina wazaka 9 wina wazaka 15 mmene mwawo ndi amuja nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ndithu monga mmene afotokozera aprao aja apereka chenjezo ndithu anthu awita ntchito imenewo komanso makolo ine makolo asanga ana akaziwa akucheza ndi ndani amakusendani amapasa chani chimene ngapange ndikucheza nawo pafupipafupi anamene wawo ndikumamva kodi tsiku lawo bwanji apanga chani mkati mwa tsiku amene amawasekerera kwambiri amacheza nawo ndi ndani zinthungazire zace zikhoza kuthandiza kuti anacha azidziwa kuti ineyo ndisamako ndi kusewera kapena kucheza kapena kulankhula ndi anthu akuluakulu ngati awawa komanso nchomvetsa chisoni kuti kholo ndithu ndimene likuyambitsa kodi tidalira ndani ngati kholo lolera nawo likuyambitsa kuchita chipongwe lidalira ndani tateni tithandizane mmakumo maneba tithandize ndithu kulera anawo kulera ana sikumakhala kwawekha munthu koma kumakhala kothandizana pamudzi ngati tilipo anthu angapo aliyense atenge udindo ndiye nkhani imene tinafuna kuti tione tizionere tokha tizimvere tokha tikumangomva kuti zachitika kwakuti zachitika kwakuti koma kunoko ndithu ndikubangwe blantaya kumwe kwachitika nkhani imeneyi
kumakhala ndi munthu pali nkhalidwe wina wake tu even munthu usadayambe kuchita nkhalidwe umenewo kenakache ndithu kazikugunda ndithu mumtimamo kamakhala kakukuwuza ndithu penapache kuti komatu izizi sizabwino ngati sizikumveka kuti zizi sizabwino ndiye kuti sizabwino tiyeni chonde ndithu nkhalidwe umenewu omachitira nkhanza ana ang'onoang'ono siwabwino iyayi tizileke zimene zizi chonde sinkhalidwe wabwino tichepetse ndi ana ang'onoang'ono tikuwaonongera tsogolo tikuwaonongera zinthu zambiri tiyeni malo moti tiwachitire nkhanza anawa bwanji tikhale tikuwalimbikitsa kusukulu bwanji tikhale tikuwalimbikitsa kuti nawonso aone kuti kodi moyo kani umakhala bwino chonchi akapita kusukulu wazakhale ana ndithu ozidalira okha ana oziyimira pa okha chifukwa chani chifota akudziwa ndithu kuti ali ndi makolo amene ali responsible ali ndi makolo kapena maguardians kapena owayang'anira amene akudziwa ntchito yawo ngati uli guardian ngati uli kholo la mwana ndi ntchito yako ndi udindo wako osamalira komanso kuonetsetsa ndithu kuti mwana tsogolo lache mukumuwunikira osatinso kumuchitira nkhanza iyayi ndiye chonde akuluakulu makolo maguardians tonse woyang'anira ana titengepo gawo komanso tikhale ndi udindo woonetsetsa ndithu kuti ufulu wa ana kuyenda bwinobwino sitikuwaphera ana ang'onoang'ono ufulu wawo ana akazi ana amuna tiyeni ndithu tiwathandize kuti akhale ndi tsogolo lowala tikutero mpulogalamu yathu ya lero lachisanu lero pa 27 novemba chaka cha 2020 ndipo pano tilowenso mu gawo lina tione ndithu anzathu awa akampani yanali anapereka thandizo ndithu la vinegar. Maga maga tu vinegar amene yu oti ya tandizire kuyeza matenda a cancer la komo la chiberikiru. Ndipo tandizo limeneli anapeleka kubungwe la chatinka maternal care support chamaka. Konku nonditu mumzinda wa blanta ndeti ntuone kuti yuko diali. Nafe usiwasiwa anaenda bwanchi umeneku.